na ba ma affaire bi nday ci la ko sama yaay sama xarit
Thank you. dollars on kids glazed to gray, shriveled and stricken thoughts, the left